batho be batho
ile mo kgete
a tona
Panda, I'm a poor boy.